Bakunzi ba Magic TV muraho murakomeye kuri micro ni rukundo Ange Minouche uno musi tukaba tuje kubereka inkuru umvaho ku bintu bimaze imisi bivugwa na cancane insaku twovyita kwa insaku kuvyerekeye ibintu vy'aba miss kuko babivuga nta jambo twari bwumve riva muri Miss Ngoma ananiyera uno musi akaba yadutumye ko kugira tubwire ukuri kwibihari ukuri kuvyabaye kugira twumve bamwe bamwe twaratwumva bimwe bimwe ku mastatu y'abantu twegeranye ibiki tuvyumve twumva ukuri mbega ananiera sikazi ki mbega ananiera ya modoka twahora twumva iri mbega aba bari kumwe bobo bageze mu biki barihe ivyo bemerewe barabironse mbega ubu umu Miss Ngoma ariwe ananiera yoba asabiki asabiki canke ashimira iki abamutoye bo no musi novuga yuko baraza kuduha ukuri tuje ngaha muri press conference niho biza kubera mugumane natwe muri siko tubakunda ciao ciao tarakora subscribe uyikore muri siko dukundana ciao turacyabandanya dukora ku bwanyu turaha ku bwanyu merci beaucoup. Bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye nko mwabibonye uyu munsi hakaba aba miss ba bo muri Miss Ngoma ni Miss Ngoma ari Miss Gitega bakaba dukoranije kubera isaku zimaze imisi ziboneka ya modoka ibiki kandi mwarabonye n'amakete yasohowe kwera aba miss bavuga bati ntitwaronse ivyacu kandi twari dukifuje uyu munsi kubishira habona tuvugana n'ama media tukaba twatewe iteka tukaba turi mu ma media ya hamagawe no munsi reka re tubaramutse urameze neza nero
meze neza
namahora
yego meze neza
meze neza kandi muzimugumya muri weza naho muri mu bibazo ni bon murabizi nawe igihe cy'ambere ni twakoranijwe niki ubabwire ibibazo bihari muri Ngoma event
no musi twakoranijwe no kuvuga ukuri ku bintu bimaze imisi bivugwa hanyuma kandi no kwikete ryasohowe ku munsi wa hirya yego
urijya kete ryo bajyari mwibiki ryo bajyandikiwe bande
yandikiwe umukuru wa Ngoma event hama gyari twari turi ko turasaba guhagarika ibikorwa twari dufitanye nabo kubera hari ibyo batashikije mu byo twari twarasezeranye
muri ibyo byasezeranywe ahanini twebwe twabonye ya modoka wicaramwe wifotoza twara twabaza ijyayo yarabonetse canke yoba hoba motifu yo bari yahe wo burindire byo bimeze gute
muri byo byasezeranywe si modoka gusa harimo n'ama pri yaba dauphine mbega n'abajya bandi bari bashitse muri finale kuko twari 11 bategereza ko donc hari ama pri yabo ari prévoye rero ibyo byose nta kintu na kimwe kigeze kibandanye nico gituma
hariho kontra ba miss basinya kubisanzwe bagitangura igikorwa mbega mwebwe muri Miss Ngoma mwarasinye kontra
iyo kontra twarayibariwe ariko ntitugeze tuyibona ego
donc bisigura ko nta kintu na kimwe mwari mubujijwe gukora mwakora icyo mushaka kuko nta kontra hari yababuza
so kuvuga gutyo ahubwo twarubashe twarakurikije ibyo batubwiye ari byo tutakora bakabitubuza twarabireka gushika none umunsi ariko nta kintu donc ntitwari bwasinye kontra
ndashaka kumenya motif y'ijya modoka igituma utayitangira umunsi kandi twarakubonye wicayemo
igituma ntayitangira umunsi nabariwe yuko baza kuyimanukanira ego iyo mvuje nayo nigeze menye
haravugwa yuko ngo ari kwera utaruzi imodoka mbega no muri famiye iwanyu nta wo bayarazi imodoka basaye gutwaza
okay ibyo nibivugwa mugabo sivyo byukuri bihari icyari gihari nuko petete hari ivyinyegeje nyuma tugiye kumenya ubuvuba kirya gihe tutari tuzi ariko ikiri kuri imodoka kubwiwe anje sinari kubura umuntu ayimanukana ariko ku buryo bari bavuze yuko ari bo bayimanukanye sinari gufasa
hari ukuntu nera imodoka iragira impapuro zira nkama zijya impapuro barandikaho izina bo bararavye basi izina ryo bari rihari basi hafume haba izina ry'umwe muri bajya bari muri Ngoma event wo bararavye impapuro ziranga ijya modoka
inyoshe wa ruha rujya munsi uraza amasahana yinjire mu ijya modoka nako ntake ni nigeze mbona ureke impapuro nako ntake kandi twari turushe bwari bwije cyane kuyumvira rero ngo ngurekame ngo ibyo ngo kibibiki oya bakubwiye yuko kujya nyene twakoranye ibikorwa neza n'ibindi twari tuzi ko bizobandanye ndetse twari tuzi ko si kizomera gutya ego
musabiki abantu bashaka kuba barabashigiye bajye babaha amavuti ku ma Facebook, Instagram ibiki mubasaba ibiki bo bafasha ibiki kugira niyo modo kwironka nabandi bashobora kuronka ubundi ivyo bimfuze
bari bemerewe
je ndibaza ko atacu bufasha kugira turonke ivyo twategezwe kuronka kuko ivyo oh ni vya organization ni igomba kubikora ahubwo ikintu basaba babe fort kuko nanje ndi fort nacho bintwaye kuko imbere ya evenement nari ndi ana kandi meze neza n'inyuma ya evenement ndi ana kandi meze neza donc ubuzima burabandana Let's say you can get a profit. Iteka mwanteye kandi sinzoba maramaze ntimugire ikibazo tuzogerageza gushika ku migambi nagiye ndavuga kandi n'abadofine bazofasha government kandi bizogenda neza cyane
aba miss bara bo mu ntara barerekuriwe kujya kwitoza muri miss w'igihugu mwe nka miss ana canke abadofine biwe tubitege muri miss Burundi canke mutabanje guheza ibya mbere ntushobora kujya mu bindi
ivyo ni mu birindire
ego
muzobibona
muzamurabenyesha
atari ibyo atazindi ngorane mufitanye na bajya ba Ingoma event ntazindi ngorane atari ibyo mubishuza hamwe bo bibaha ejo ibintu byose bira kugenda neza mu ba miss wa Ngoma
igihari hari ama activities menshi twari twateguye gukora uretse n'ibyo byo bushime kuko nitwari guhera ku bushime gusa nitwari twaje kugira duhere turonko bushime oya ariko hari ibikorwa byose twari twateguye gukora bitabandanije kandi donc twategura ngo bizobandanya ejo bizobandanya mu ntese bizobandanya mu ntugiza bizobandanya ariko ntibiboneke donc bituma tugabanye murindi wo kubizera nico catumye tunasaba guhagarika ibikorwa nabo kugira ngo twigeragereze ku giti cyacu turabiye uko hari ico twogera kuko turi kumwe nawe twabonye yuko nta kintu na kimwe turakora ukwezi kwa mbere kose kurahize ntacu turakora tubavuga reka rero dusaba guhagarika ibikorwa nabo hama tubanze dukore de notre côté turabiye yuko natwe hari ico twahisa kugira ngo ntitunaba donc tuba cintege kuko mwari mwatwizeye mu dutera iryo teka natwe tugomba guprofita canke guprofita iryo teka mwaduteye tukagerageza kurangura imigambi gushitsa imigambi twabasezeraniye
akabazo ka nyuma buramatari yararimwo buramatari w'intara ya Gitega twaramubonye kenshi mujya gutembera babereka ibintu mbega buramatari w'intara ya Gitega yo baziyo ngorane mufise
Buramatari w'intara ya Gitega icyo kibazo yarakizi ego kuko niwe muntu wa mbere twabanje kuja baratevye kuja kudupresenta hama turagenda turamubwira ko dushaka kubandanya ibikorwa byacu ivyo bindi ntivyari bwaze ngo kuko nitwari bwatishize ngo ntituzoronka ubushimi ego hama cara twemera yuko azotuba hafi nico gituma natwe tubizeje ko tuzogerageza ko dushobaye gushika ku byo twasezeranye ego ariko buramatari yarabitse
ego reka tubashimire cyane mwakoze kuduha umwanya wawe
namwe